Nico gituma abarundi dukwiye kwamatugavye iminsi yose situfume ducumutima abarundi bagira umutima uhagaze nimurondere ngo nibindi hari abantu bafise imitima ihuha kera twaraciye muri ivyo aho twari twaribagiye mugubu udufise imitima neza iri hamwe urajya muzi kuzovyuka ukaja kubikogwa mugibinebwe niba abandi bavuga bati ikiyago gisumba ikivi nyene bacabigira muri ivyo bihuha ariko nagira ndabasabe ntagira umuntu azosubira guhamuka ngo yumvise ibintu we mvuga ibyo wabonye kandi urumva umuntu akubwiye ikintu nawe ugacuka ijana n'igihugu ubumufashije ahubwo akikubwiye cyugira ya maso urabe atacubonye cyo vuga uti wampenze mwereka nico gituma rero hariho abantu bafatira nka kurya urabona bavuga ngo abarundi basiba kurima ntibasiba kuvuga bacavuga ngo ndashobora kubahagarika ntibasubire gukora bose bagume kubihuha ugacugumu bakubita ibihuha bagaca basiba gukora inzara igaciba ejo nk'ubu usiyivye gukora ngo uriko wumviriza igihuha bimwe bitago bisumba ikivi ejo intare igenda iri hayagiza muri gira mubona intare igenda yanitse amenyo hejuru mugifise amenyo akarishi muri gira mubona igenda inzara yazishize hejuru mugifise inzara zikarishi intare ntigenda irazi ko ari intare ikimenyetso cyo mu Burundi ni intare none ko ari intare kubera iki mwirirwa burata umutwe intare ntiyigera ijugumira intare yama izi neza yuko byose ibitunganye igenda rero ivuga ngo nasama ngo nshashire inzara hejuru ngo nuko ndi intare nta n'umwe atazi yuko yitwa intare kuko niyo iravyeho nyene urayibona none rero abarundi ko dufise n'icyo kimenyetso cy'intare tumenye kugenda twemye tudacika ata mutima hari abantu bafise imitima ihuha kera twaraciye muri ivyo aho twari twaribagiye mugubu udufise imitima neza iri hamwe urajya muzi kuzovyuka ukaja kubikogwa mugibinebwe niba abandi bavuga bati ikiyago gisumba ikivi nyene bacabigira muri ivyo bihuha ariko nagira ndabasabe ntagira umuntu azosubira guhamuka ngo yumvise ibintu we mvuga ibyo wabonye kandi urumva umuntu akubwiye ikintu nawe ugacuka ijana n'igihugu ubumufashije ahubwo akikubwiye cyugira ya maso urabe atacubonye cyo vuga uti wampenze mwereka nico gituma rero nagomba kubaremesha kuko ahandi mubandanije ivyo mwumviriza ivyo ejo tuzosonza twame twicaye ya makungu yoje kudufata mugongo n'Imana ifashe wifashije utifashije ntuzoronderwa abakungu bazoza kugufasha nico gituma rero abarundi mwese twigire ku kivi
indongozi zisawe itunga rusangi uno munsi tuve ngaha bihindutse kuko abakora ivyo niba babatuma ibihugu byacu byo muri Afurika bidashobora gutekana kuko ntushobora kuba uri kurata ivy'abenegihugu ukaba uri kurabisahura wata igiturire atana kimwe bamariye hanyuma ngo uvuge ngo bazonezerwe ejo ukaba uri indongozi wigenza uko ukabona bagutembagaje ntuzutangaze mu masezerano mpuzamakungu declaration universite de droit de l'homme baravuga yuko agace akazi na muntu gategereza gukingirwa n'indongozi bitabaye ivyo abenegihugu barashobora bonyene kwikura ko indongozi zirenganya umuntu rero adashaka ejo la revolution natangure akorereza abenegihugu
mbanze ndagusigurire neza ko umugambo MS udashyigikiye itembagazo ry'ubutegetsi irya ryo ryose nk'uko nabisiguye nda kwereka ko twe tugwanira ko habaho amatora umunyagihugu kitorera umurongoye mugabo ni kubera ikabakuru b'ibihugu ngacanza kuri varisito bama bikanga aba batembagazo babona ko bataba bariko barakorera abanyagihugu uwo dufite uno munsi kuba harabuze n'umutembagaza ari kubera yuko abarundi twitonda tukareka bakadutwara uko bashatse bakadukurika uko bagomba kubera ko atacarikara bamarira atacarikara akora iyo rero bimeze gutyo ntacho buza ku uwo mukuru w'igihugu mwenuyo ategereza kwikanga ku mwanya wose bashobora kumutembagaza bashobora kumukuraho.
Ndasubiye kubaramutsa mu ntara ya Bujumbura komine Kanyosha zone Ruyaga mu gacimbiri bita Gashinge kegereye ahari cyicaro cha komine Kanyosha hariko habera imyimenyerezo ya gisirikare kumbonera kure ziva mu mitumba itandukanye ya komine Kanyosha izo mbonera kure ziko zigishwa ibijanye no gukoresha inkoho muri zo harimwo Izayi hamwe na Jean Dodie bakunze guhamagara Jando izo mbonera kure uko ari zibiri zikaba arizo ku mutumba wa Mboza zone Ruyaga ayo makuru tukaba turiko turayakurikirana abanyagihugu bo mu Ruyaga baduhaye makuru bavuga ko ari bitera soni kubona ubutegetsi bukomoka mu mugambwe CNDD-FDD bubandanya kwigisha imbonera kure ibijanye no kwica iyo ntwaro ngo hamaze kurengerana ko barundi bayisezerera Mwarimu yeje kuvyumva mu ncamake mu nama ya ONU 78 New York mu gihugu cha Amerika hagaragaramwo umwana w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye bamwe mu banyagihugu bakabona kw'ivyo Evariste Ndayishimiye akora byo guherekezwa n'abana mu rugendo nk'ugo biriko bihombya ikigega c'igihugu narijya ugo rugendo rumazemo indwi zibiri gushika ubu iyo ngendo ngo yaheruka kwibonekeza mu Burundi ku ntwaro ya cami abanyagihugu ngo barakwiye kumva kwitunga ryabo ririko ryononwa n'uwo rikingiye ko rero bava hasi bagahindura intwaro yose irongowe n'umuntu nk'uwo inkuru na Dondo Diemba z'umutima
Ndayishimiye Keza na Vikesia Madeleine umukobwa wa Prezida Ndayishimiye yabonetse cyane ku ifoto yicaye inyuma ya nyina wiwe Angeline Ndayishimiye umushikiranganje w'ikigega cya leta Odase niyo nzima be n'userukira u Burundi muri ONU ambassadeur Zafire Manilatang na Vikesia Madeleine Ndayishimiye yicaye iruhande y'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Glene Gaton ivyo vyicaro bikaba vyaruko mu gihe Varisito Ndayishimiye yari kavuga ijambo muri iyo nama bamwe mu bantu babonye iyo foto bavuga yuko ari vyiza kwitwararika abana biwe ku mukuru w'igihugu mu gihe abandi bavuga ko bitumvikana ko umwana w'umukuru w'igihugu aboneka mu mugwi w'abantu baserukira igihugu mu manama ahambaye amafaranga ngo yakoreshejwe kuri uwo mwana ngo nay'igihugu ko nta n'uwundi mukuru w'igihugu yari bwigere akora ivyo ku ntwaro ya cami ngo niho honyene vyakogwa umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro Capitoline niyo nizigiye mu 2021 nk'uko tubisanga no ku rubuga rwa Facebook kwa Pacifique nini nahazwe arongoye ishirahamwe Focode yariganye umukuru w'igihugu agenda ajanye umwana wiwe mwihayanishwa yabereye I Dubai inyuma yaho uwo mushikiranganje yaronkejwe igihano cyo kubogozwa mu mabanga yiwe ivyo bikaba vyabaye mu gihe Barisito Ndayishimiye na wenyene yari yatwaye bamwe mu bana biwe Prezida Ndayishimiye akaba atahutse uyu munsi mu gihugu aho yari yagisohotse ku wa cumi nyakanga 2023 mu mafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka wa 2023 ushira 2024 amafaranga y'ingendo z'umukuru w'igihugu yageze ku miliyaridi umwe n'imiliyoni amajana indwi avuye ku miliyoni amajana umunani abanyagihugu ngo barakwiye kumva kwitunga ryabo ririko ryononwa n'uwo rikingiye ko rero bova hasi bagahindura intwaro yose irongowe n'umuntu nk'uyu
Dondo Diemba z'umutima urakenuye kuri iyo nkuru uhejeje kudushikiriza inyuma y'akaruhuko bagira baduhe mu buhinga bw'ivyuma turabandanya n'amakuru twabateguriye kuri radio Haguruka
zingendo rero cyane cyane nko muri Nishyiramo mpuzamakungoni n'ingendo ngira kamaro kuko biratuma ibihugu bimenya igihugu hajya tuvuga ngo shinga icumu mu mashinga ku Burundi ubu buramaze kumenyekana iyo umurundi agira avuge ubu baraza kumviriza barumviriza kuko barazi ko ariko avuga ivyubaka rero nina kajyo baguma bumviriza ariko nagira ndabwire yuko muri rusange ikintu twabonye uburundi ubu bwaramaze gushinga icumu mu mashinga burazwi ubu wo muhuye mwese wese niyo uvuze uti jemve burundi ngo reka ndakuze ico ni ikintu ca mbere gikomeye cyane bagaca baraba rero natwe inyifato dufise ngaha mu gihugu cacu dufise inyifato imeze gute aba bantu nabantu koko bo gufata umugongo nabo bafise ishaka nico gituma abarundi dukwiye kwamatugavye iminsi yose kuko ahantu hari imana na shetani yamaho shetani yamaho ibyo mwame mubitsi hari abantu bafatira nko nka kujya urabona bavuga ngo abarundi basiba kurima ntibasiba kuvuga bacavuga ngo ndashobora kubahagarika ntibasubire gukora bose bagume kubihuha ugacugumu bakubita ibihuha bagacwasi bagukora inzara igaciba ejo nkubu usivye gukora ngo riko bumviriza igihuha bimwe bitago bisumba ikivi ejo ugasonza ugaca widodoma ngo ndashonje kandi ari wewe waretse gukora kubera umuntu yavumenye ati abarundi basiba gukora ntibasiba kuvuga mugabo abarundi bari baragerageje guhanura abandi barundi baravuze bati uja kwa mu Burundi agira amaso ntagira amatwi none kubera iki twaciye tumera amatwi maremare kuruta aho gukanura maremare tumere nk'ababa gumya banga bavango shirira dushirire tugira amaso maremare hanyuma amatwi kuko n'abakera bari barabibonye uja kuba mu Burundi agira amaso ntagira amatwi ugiye urumviriza ibihuha woherayo kuko ahari imana shetani yamaho nk'ubu hariho kera Burundi murazi ko bwasa n'ubwafatiwe ibihano bwari bwaraho amaboko imugongo no kuvuga hari habandi baciye bagenda emwe barabucafuza mu makungu barabwambika ibara ubu rero babonye izi ngendo zituma Uburundi busubira kumenyekana kuri bijururi bari koroze abo rero ni buzosaga havuga ati none tugire gute nitwaje kubesha mu makungu ibyo twahora tubesha ni yararabibeshuje reka basi tufume Gucumutima abarundi bagira umutima uhagaze nimurondere ngo nibindi umuntu akubujije gukora umenye yuko ari umwasi wawe kuko ashaka kuzosonza ejo kandi ushonje ejo niwazoza kukubwira ngo hora binzarira kwisha ngo none nk'ubu ngubona wewe ngo uzobaho gute kugira guhamagarire mu migumuko rero muze muramenya muce ubwenge kandi nagira ndabwire intare ntigende rihayagiza murigira mubona intare igenda yanitse amenyo hejuru mugifise amenyo akarishi murijya mubona igenda inzara yazishyize hejuru mugifise inzara zikarishi intare ntigenda irazi ko ari intare ikimenyetso cyo mu Burundi ni intare none ko ari intare kubera iki mwirirwa murata umutwe intare ntiyigera ijugumira intare yama izi neza yuko byose ibitunganya ntigenda rero ivuga ngo nsama ngo nshashire inzara hejuru ngo nuko ndi intare nta n'umwe atazi yuko yitwa intare kuko niyo iravyeho nyene urayibona none rero abarundi ko dufise n'icyo kimenyetso cy'intare tumenye kugenda twemye tudacika ata mutima hari abantu bafise imitima ihuha ikera twaraciye muri ivyo aho twari twaribagiye mugubu udufise imitima neza iri hamwe urajya muzi kuzovyuka ukaja kubikogwa mugibinebwe ni babandi bavuga bati ikiyago gisumba ikivi nyene baca bigirira muri ivyo bihuha ariko nagira ndabasabe ntagira umuntu azosubira guhamuka ngo yumvise ibintu we mvuga ibyo wabonye kandi urumva umuntu akubwiye ikintu nawe ugacuka ijana n'igihugu ubumufashije ahubwo akikubwiye cyugira ya masura atacubonye cyo vuga uti wampenze mwereka nico yituma rero nagomba kubaremesha kuko ahandi mubandanije ivyo mwumviriza ivyo ejo tuzosonza twame twicaye ya makungu yoje kudufata mugongo n'Imana ifashe wifashije uti ifashije ntuzoronderwa bakungu bazoza kugufasha nico yituma rero abarundi mwese twigire ku kivi kuko Imana yatugiriye neza iduhe bikwiye byose byotuma dushobora gutunga kandi yaduhaye n'ubwenge abarundi n'incabwenge zikomeye ubwo bwenge bwacu tubukoreshe kugira ngo igihugu cyacu tugiteka hamwe n'amakungu yose azohurumbira kuja mu Burundi mwarumvise mu ijambo nashikirije navuze yuko Burundi naho bukenye no munsi bishoboka ko gihinduka kikaba igihugu kitazosubira kuremera amakungu none rero twebwe umurundi wese avuga ati jewe ni n'abankenye no munsi ejo jewe zoba ndumutunzu no munsi naba ndakuremereye ndagusaba gufasha ejo nanje zoba ashobora gufasha abandi umwe wese yigira iyo nama byoshoboka cyane byoshoboka namwe ndaba umuntu yatanze ntahe avuga yuko atanguje inkwavu zitanu mu mwaka abafise imiliyoni zirenga zitatu yatanguje inkwavu zitanu kandi arabituharurira neza dusanga ahubwo ni miliyoni zitanu zoshobora kuba zishika z'amarundi mugabo kubera tutarashira uwo muzirikanyi wo kubikora gahubwo muvuga none umutayi w'urukwavu nanga kugira ubimenye urazoraba amahera ukoresha ku telefone mu mwaka muharure amayinite mukoresha mu telefone wanyu mu mwaka urabo yagize umutahe yuko tanzo ofisi telefone igugu miliyoni zibiri nakubera uwo muzirikanyi utarugo
umushikiranganje mubyejejwe hanyimwo intware wa gati mu gihugu Martin Terese abandanya kugaragaza ko leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD yamikora manyanga janye n'ubunyonyezi uwo mushikiranganje aremeza kwishira hamwe ryo gutuma tumana ko imitere bivugwa ko bene imitahe muri ryo shira hamwe arabanywanyi w'umugambwe CNDD-FDD yaronkejwe uturusho tunyuranye n'amategeko harimo kutishurira amakori ya antene yajyo ashinze mu makomine atandukanye yabishikirije mu gihe yariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka bamwe mu banyagihugu bumvise uko leta yemanga amakosa ikora ntiyakosore mu guhana abayakora abarundi ngo ntibakwiye gukosora abategetsi bahagarariye icyo kibi mu kubahindura inkuru tubaza ni nete Nancy Mutoni
Atanguro mushikiranganje abashijwe n'umushinga amateka ku myidogo y'amakomine ko atariko arariho amakori y'ama antenne yemeza ko leta yasanze ishyirahamwe limited yahawe uturusho biciye mu manyanga ibyatwaye umwanya munini kugira ngo bimenyekane iryo shyirahamwe rikaba ryaratanguye kwishyura ayo makori riheraniye leta inyuma yo kumvikana nayo uko yoza arishyurwa kuko limitere itoshobora kwishyurira rimwe y'imyaka ine isanzwe iheranye
amakori ku mapirone ikivugwa cyane ni amapirone yanuze ya limitere bietele bari bakoze utuntu novuga ko tutari dupanze neza bararonka ama exoneratio atandukanye n'amategeko n'amabwizwa agenga igihugu hanyuma twaricaye hamwe byaratwaye umwanya munini ariko twaricaye hamwe turumvikana uko ngene bigenda kuko twashyize umuraga n'agatsi icyo gihe ko twabuze tuti mubanze muhagarike namwe igihe mapirone yanyu mwegere ko agise kugira tubanze turegereze neza ibitari bisa neza niho mu nyuma twarumvikanye kuko bategezwa kuriha sitabyibuka neza mugabo ku mwaka bategezwa kuriha miliyoni amajana umunani arenga turarasanga abasamariyeri y'imyaka ine cyacu hari ukungene rero bayari bayishura tubabase yose bavuga ati twoca twugara ati reka tuvugane ukungere tuzoyishura ca duhana periode ukungene bazoyishura
Martin Tete akabandanya avuga yuko kugera mu mpera y'uno mwaka w'2023 hazogera ayo mafaranga yabonetse abatware baheze bumvikane icyo akoreshwa umushikiranganje w'intwari yo hagati umutekano n'iterambere rusange akabona ko byoba byiza bumvikanye kutayagabura ahubwo bayakoreshe mu irangurwa ry'igikorwa rusange nko kubaka ibitaro bizoratwa imyaka myinshi
ibuka kumenya ubwa mbere watanze umurenge n'amajana abiri tugiye kuyatanga amakomine nta kamine nta karusho ko bakaboneka tureka turindire amarere yose weze kuyariha zari miliyari zitatu n'amajana tubace bashyirako n'ay'uwo mwaka nyine kimwe umwaka ukurikira turabe tumaze kwiza nk'imiliyari zitanu cyangwa hafi zitanu cyo duhamagara abasantere tuvugane icyo yokora ntituvuga tuti dukora ikintu intere kome tupate kubake nk'ibitaro tuzovuga tuti aya twayakuye mu ntuze muri rokuvrema y'amarire abantu bari bashatse kudutwara tireka tuzovugane cyangwa bayagabura bakagenda mu makomine nyene mugabo bavuga tuti bibaye byiza byo babyiza kibaye ikintu nyine kiboneka hamwe n'umwana azovuka hirya y'ejo azovuga ati harabaye rokuvrema amafaranga yo yadutwaye angana ukuye mureme rero amafaranga yose ajya kuri konte iri muri berbe hanukura ko nicyasha ntashi nta kanedo sheke ihari yayo yose arabitse kugira amakomine azofata ingingo ibereye bivanye na uzashigitse kandi no mwaka nibaza ko tutogera mwitegeka itariki ya nyuma yo no mwaka iyo nama twaye ikoze turabye neza icyo twoshika ko ku neza y'igihugu no kuneza amakomine.
Bamwe mu banyagihugu bumvise uko leta iguma yemanga amakosa ikora ntiyakosore mu guhana abayakora, abarundi ngo nibo bakwiye gukosora abategetsi bahagarariye icyo kibi mu kubahindura.
Arakoze na ninete Nancy Mutoni kuri ico nyene kijanye no kwishura amantene ari mu gihugu y'amashirahamwe yo gutuma tumanako. Umushikiranganje Martin iteretse amenyesha amakori y'amantene ya onatere hamwe ni radio televiziyo by'igihugu ngo ntibikunda ko leta iyishuza ayo mashirahamwe akaba asanzwe ari aya leta.
Ayo rero niyo novuga ahari sino ibijanye na onatel ona move nibindi cyangwa radio televiziyo nasiyonali y'igihugu kuri nafise amapirone mu gihugu bivana no kunyerera cyabishatse ko onatel na rtv ni igihugu nyene igihugu n'igihugu urumva igihugu ugiye kwicoza ikori nasiyo nyene n'ibindi bibazo usanga uriko agira urangaje amafredo vraiment kandi iyo roko prima cyane kigiye kugufasha kuko leta yiga komine na leta byose ndabyo bitandukanye cyane uko tugiye kubifata ngo kimwe kiri hariye ikindi kiri hari bisa bigorana kuko twese turi muri logique yo guteza imbere igihugu iyo no gutera imbere gushyira mu makomine ariko tugiye tuvuga ati komine ni ibyo kwishyuza leta leta nayo yishyuze komine bisa bigorana kungemeza tubikora ariko ntacyo nibaza ko birumvikana ko leta itishyuza leta twari itisha amande kandi leta itisha amakosa.
Mu gihe ishyirahamwe onatere rifite ikibazo mu bijanye n'ubutunzi muri kino gihe, bamwe n'abandi babona ko mu bagira batume iryo shyirahamwe rigenda akagirire ahanini biterwa n'amadeni y'umurengera leta iheraniye ishyirahamwe onatere, ngo byumvikana ko leta iramutse yishuje iryo shyirahamwe amakori y'amantene iryo shyirahamwe naryo ryoca ribanza rikishuza leta. Ku bwabo bakurikirana ibijanye no gutumatumanako ngo abanyagihugu boreka kuguma basinzirizwa n'abategetsi mu kubabwira ibintu byo kubaryosharyosha baheze babikure ko ibarabara rya bubanza ndora rirabangamiwe n'uguhomoka imyaka ine ikaba iheze ibyo bihomoka bitanguye uko imvura iguye hagenda igice muri zone Masango komine Bukinanyana intara ya Cibitoke. Igihomoka kimaze gutwara igice kinini cy'ibarabara ahitwa Kibati. Abanyagihugu ba mu nzu zihegereye iyo bwije barara ntibuca, bavuga ko batagira aho baja ngo kuko atayandi maparsele kwimukiramwo bafise. No muri zone Namba komine Musigati mu ntara ya Bubanza ku gasozi kitwa Gasenyi hari ibihomoka bibiri bikaba byagabanijwemwo ibarabara kabiri uko imvura iguye naho nyene ni kwitwara iryo barabara. Abanyagihugu bahegereye bakaba basaba ko iryo barabara ryokogwa mu maguru masha. Abakorera AFB ikigo cya leta kijejwe ivyo gukora amabarabara baramaze gutangura kubaka bahereye ahivu ryatwawe riri, ariko hamwe batokwihutisha ibyo bikogwa iryo barabara rirashobora kudasubira gucishwamwo imiduga. Bamwe mu banyagihugu bo muri izo ntara bavuga ko imbere yo kubaka ibarabara leta y'isoko abantu batabikwiye ngo kuko nta kuntu ibarabara ryocishwa ahantu ritamaze na kabiri rigaca rihomagurika. Ibyo ngo byerekana ko bapima baba bapimye nabi ahacishwa ibarabara ngo hakiyongera ko kuryubaka nabi amazi akerekwa inzira bivanye n'igice ibarabara riba ryubatswemwo. Leta itanga amasoko ngo ishyiramwo akamwana wa mama ngo niyo gusezeregwa. Amakuru yo kuri wa 24 Nyakanga umwaka wa 2023 mwarimu ateguriwe n'uruganda rwa radio Haguruka ntihanagarukiye. Mwakoze mwebwe mwafasha akanya ko kuyumviriza. Shimiye kandi abayegeranije hamwe na Aubin Felix Rankunda yatumye mvuga mukanyumva. Ari ne Munezero nari kuri micro ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza naho ubutaha.